muko kubagwa bakuye uyu mwana cyangira icyo bita arrêt respiratoire babona nyine ko impemu zirakatitse bira kupa baragerageza kuri anima biranka bagerageza kunyongereza umwuka mu mwanya biranka ababimbareje bambare yuko bace bahamagara umugabo bavuga ati naze kurabikiziga cy'umugore wewe hayamatu sinakundi twakira ibibaye tindi tubone kimyishye c'était 2013 le 25 mars nitubone kimyishye atariko ukuri guhari nuko tubona ko atabuzima gifise yapfuye imana yarafashije mu nyuma bahebuye aho bo kwimvire gufuka ngo abantu bari muri morgue bavuga ati benshi bakagumvuga ati sini dutahura yishwe niki ariko kuri guhari guhari kuri buzima bw'iwanje hari hariho umuka ushaka gutwara umwana na nyina eh byate umva hari hi byari byakozwe umuntu atabimenya ari ibintu bisikogwa mu myuka itandukanye nje nategezwe kujana n'umwana kuvuga yuko kuri jewe uyo mwuka wahuye n'imbaraga z'Imana z'uko abantu bari kubaratakama ni byiza rero uyu muntu ba kenshi warumva abantu bavuga ngo muransengera muransengera ni byiza uyu muntu bakubwiye ati musengere musengere by'ukuri haba hari impamvu jere natabawe n'ijuru natabawe n'abakozi b'Imana Imana yashize imbere y'abantu kugira ngo bashobore gutabariza ijuru ubuzima bw'umuntu rero nico cankuye ngaho Imana isubiza ubuzima subira guhema ndabaho barabakora ibikorwa byari bisigaye byose barabirangiza ndavayo kandi navuye numva ntavuga ariko nabumva byo bavuga byose batangaye ndabibasubiriyemo kuko kenshi bari bazi ko ndasinziri ariko narabyumva
Isaac TV ho
ndabarukije akunze Isaac TV muraho bakomeye mbeze neza nize komeze neza je ndumeze neza cyane ndashimira kuri kose nungera ndi bashaka kutereza neza kwabandanye ihangana asinge bana biraza kumenya kuko bera kuri ni kuri chimis bent camera ni chuma jones no sire kuri no mama mama witeka mama sire no mvuga ubwiza cyane ngira ngo bamwe baramuzi abandi ntabwo bamuzi mama gerageje kumuvuga yitwa Jojo ikoze ikiganiro ku inuki TV ngani wacu mu Burundi mara kibonye avuga ati mwanya je nzima bwiwe naje bose namuzanye tugiye kwiga byinshi baza kuvuga ngo mane nanje kandi amuramutse kandi atamfite amuvuga kandi amfite akunze ayo akunze baza ati ndabaramukije mwese kandi abakunda nkeza ngiye kuki namfite Jojo mwe nshaka kuvuga ngo
Okay, amazina yanjye ababyeyi bampaye banyise ntamagara Joseline ntama bantazira Jojo nigege kenshi rikunda gukora nkiri kazira
ufise ntamagara ufite wonze
oya iryo zina ryari rifise igituma abantu bakeya bakunda kwitirira amazina kubera ukuntu bivanye n'ingene je navutse mu kuvuka navutse nyene mu buryo ababyeyi bata ishobora kunsobanukirwa ko nzobaho ngo navutse ndakantu kameze uko navukiye muri dushe maze kuvugira muri dushe ntibabyumvise ntibabisobanukiwe hanyuma ncamvuka ngo ntekeye mu kantu ntaboneka neza amaguru n'amaboko nakantu kabagatekeye ababyeyi bakera barabizi ko birabishika abana bagatekera bafunganye nakantu mengana simukirundi sinzigene ukavuga kamambrane akambrane mu kifaransa na kanu nyene menga
sinze biyoloji bacha bagisigura
ni byumva hanyuma ngo bacha bagatabura bamaze gutabura bacha bona umwana aravuyemo camva ngo ndakantu gatoya nyene ukuntu badashaka gusigura ko kazova mu mwana papa wanje ngo ambonye avuga ngo kako ni kantu hamagara ntacu kazovamo icari fatuko yego kandi iyo zina ryarankurikiranye gushika yesa ntabaye
none kubgwa ubona icukintu cyukwitirira umwana izina bivanye nuko ndazi yavutse bamubona ni byiza cyane hari ico byica
yo ni bibi cyane nabibonye kenshi uvuga iryo zina rya mbere ntamagara kuva mva mu nda ya mama gushika 2018 nuko niho no 2019 niho no vuga nti ndashimira imana ubunye je ndabona ko nkuri imana yantabaye yabigenjeje ukundi irabihindura ego ndabamagara Pore ya namaga.
Okay, ngira bakwikiranye igitimonyaje murabizi ariko nagenda musabe ace kumayanga. Agenda ravuga bikiki mwe mu buzima bwe bwo gushaka gusobanukirwa. Nabatabiravye bagende kubirangira ngo. Kuko ntaza kwivuga byose nza kuvuga bikiki. Ushaka utubwire nyine kugeza 2019 ngira ngo imane gutabaye.
Ni birebire cyane. Mugira kangerageze nce kumayange kubishoboka. No, ni kuvuga nabwiye yuko mu kuvuka kwanje. Abo tuvukana bose kenshi bose bavukiye kwa muganga mu bitaro maternité mu byakavuka bakamukeza nyene bavuga ati ebana abana bavukiye nambwe nde muri kwa muganga ariko hageze kuri jewe ndi umwana wa kabiri mu muryango tuvukana turi abana batanu
abahungu
ego bariho abahungu batatu n'abakobwa babiri hanyuma jewe ngo mama afise inda yarumvise ko ndi mufashe aragenda muri dushe kwiyoza ashitse bibira nka koyoga ahubwo afatwa nibise biba byinshi cyane ubwo nyina cara ko mindura tabaza abavyeyi bacha baraza kumwakira mbamvukiye aho nyene umva ko umwana nyene ari bindi bintu nta excès de naissance ngira no bandararonse no munyuma kumvure sinzi ko bagiye kubirondera hanyuma rero mu nyuma amaze kuvuka mu bwo buryo nababwiye papa ngo amaze kubona navutse ngo arandaba aravuga ati wapi kabisa kakana nitubona ko hari akazogera ariko buje imana ifise umugambi ku muntu wari wese yaremye buje ifise umugambi kuri buri muntu wari wese abikimuga aba uwonze cyumvyibushe buje umufise ku mugambi uko ubushobozi bwawe bungana hanyuma rero nyuma yaho ncamba ntamagara nyene burindwi zibiri mama mu bitaro burindwi mu bitaro umva nama nagwaye gushika hamwe ngo aragasama agasama kera kari gakaze ndakagwara hanyuma banjanye kwa muganga bantera inshinge za kugasama nca ndavyimba ukuguru utako ryose cari yavyimba baca baja kuri baca banshira mu bitaro banshize mu bitaro nahamaze ngira ngo hafi amezi atandatu hagati y'amezi atandatu cankarenga ndiriko ndavugwa hanyuma baragera igihita korera vyimba nyenera mugara ukuguru kuragenda kuba kugufi kubyo ngendera ku kuguru kumwe ngiriye ku kuguru kumwe narinze nkira simbagurika ku kuguru kumwe bivuga ko bari bamaze kubona ko vyaheze namaze kumugara ariko ku bw'ubuntu bw'Imana nasitwamenye ko Imana yagira kugorora maherezo uko nagenda nkura niko kwagenda kuragoroka gushika kurasubira kure hano kundi ndatambuka kandi mwabonye ko ntambukisha amaguru abiri Imana yarandinze kugendera ku mabekiye canke kugenda nicaye ivyo ndabishimira Imana cyane kandi aho hantu babaze hachi hasigara ikimenyetso cintazimangana narageze igihe ndakibaza ndabaza nti nabaye iki nari mfite ubumuga hari habaho ubumuga bw'inyegeje nari mfite ubumuga hanyuma ndabaza nti kubera iki nabaye gutya baransigurira ndavuga ati yo narahatswe hanyuma bigenza aho ndakura ngeze imyaka 16 ukumbure kera nta byago byinshi byari bihari byo kwigira abana ngo babayagishe bababwira ati muririnda kunuku murabigenza kunuku yo entrete imbere yaho je ngenda ndakura no naho munyuma nagenda babona umenga nta bwenge bukwiye mfise mu mutwe nasa nkaho umenga ndi debile sinavuga aho nicaye habara aho nyene sinigira mvuga mu kujya bakabona ibintu bikunda mama aravuga ati uko biri kose jinshi bakwana ravyaye umwana adakomeye nanje benshi babira bakavuga ati umwana ni debile kabisa arafise ikintu abuze mu mutwe ariko nari ncecetse cyane muko rero ku gucecekana kuranye nibiyago kubike kumbure na ronse canke ni na ya myaka abantu bageramo ya adolescence ukabura umuntu azara guhoza kumbura suka mu amazi avuga ati no ntugire gutya ntugende gutya kwa tusanga ubigendeyemo ukutariko canke ubigendeyemo kushaka nje narabikomerekeyemo ku myaka 16 nari ntwaye inda y'umwana wanje wa mbere ndayitwara ndagira ubuntu ntiyamitana ndayivyara umwana ageze kwicara mama wanje barapfuye papa we yari yapfuye kera tukira abana batoya cyane mama nawe barapfuye apfuye rero eba kubaho ntivyanyoroheye kubaho vyarankomeranye umwana ahetse uwundi ntivyankomeranye kuko n'uwo twamubyaranye ntiyabashije kunkurikirana ngo amfashe kumurera ncambaho nsa nkaho ndiko ndavivota ku isi mvivotana n'uruyo ya ku mugongo haragere ipfuye twabaho tujya aho tu abatugirimba bazi baratugaburira eh mugasi kenshi umuntu yonsa abakeneye kujya bikwiye kandi kenshi ariko burya nazo bakubesha ibi byo kugitigaburira ntibikumara inzara ibi byo guryo hawe ntibikumara inzara hanyuma rero ngezaho haraba abavyeyi twabana mu aho tubanye nk'umurupango eh barambara ati yamara umwana giye kugupfira age gupfa gwa ari kwashi na upfe daba umutware kwase umusaba ibirezo ndamutwaye kwase se ntiyashatse kunyumviriza ntiyampaye n'umwanya sinari nteye nigomwe kuburyo umuyombona akiyumvira kumvasha we akanyemera ukuri kuravugwa byari biteye ubwoba nari nonze kuburyo atamuntu wari wese yofa kukuvugisha wa muntu akamfasha yaranyatse umwana arambara ati na umutsuya guhurira ubuzima bwawe bwose aha murasezera mva ntigitayeho ntiyagize imbabazi z'ukomeze canke yibuka ati tuba twarahuye mu makondisi ameze uku nuku agirire n'impuhwe basi ko amahera yarayafise uburyo yarabufise ariko ivyo navyo ndabitahura kuko mbona ndabibona kenshi birashika bisaba kwihangana kudasanzwe umwana amaze kumunyaka narabwiye ikimara mare ndatamuhira atamwana ngifise ubwo tuba dutandukanye n'umwana uko akura aho ntabona nanje mbaho uko ntembagara nyene kwisi nyuma yaho ndashobora gusubira kubandanya ubuzima nyene uko buri kose urabwakira maze kubandanya ndasubira no mu ishuri ngize mwaka w'icumi haraza undi muhungu arambara ati je bugenda ashaka kugufasha ko niyo wigukenye biraboneka kuko nambara impuzu mpawe kugira mesure naye ndakumesurira uwundi kugira ampe agasabuni gasigaye nyuma umuhungu araza avuga ati cyane ndashaka kugufasha uko biri kose ariko uzombera umugore ndavuga nteme je nyifashiriza gusa meze iryo shuri je kukubera umugore nta kibazo ariko buriya nasanze bigoye ko umuntu aguha ibyiwe rimwe kabiri gatatu ku muhungu n'umukobwa aho nabonye ntibibaho pe reka tuvuge ko bitabaho kuko ategerezwa kubikurihisha cyane sinzi ko urabiriho mu nzira imwe cyangwa iyindi umva umuntu antanguye kumfasha ntiyatevye kazarampamagara nze kumuramutsa hageze muri vacances te nyabuntu uraza kunsezera vacances ni ndede mwa nanje nkaca avuga ati ninanka nasubira kumpa nazo yakundihira canke kumfasha ngo ureka gasabuni urabona umukobwa n'amavuta birajana ndavuga ati ntasubira ico gihe ndibuka nagiye ari muri grand vacances tuhejeje ama examen canke ndantwayinda naharaye iryo rimwe ngenda ntwayinda ndayitahana muhira haheze nk'amezi nk'abiri numva ibintu bimwe ntanguye kuba kunanirwa kubijya umva ko nari naravyaye ava gusa naho ntari sine ndabizi neza kubera imyaka mike ariko naravyikanze ibyo byose cyuba wakoze ubukizi ubonya ukujya kwezi kurenza atacu ubonye ndavuga kwa kabiri ti birakomeye ndibuka ko nacinja kwa binagana ndapimisha bacamba ati urafise inda ndavuga nta kundi ntashe ndavyiganira n'umuntu abafise abagenzi ndahamagara abagenzi ati burya je ndafuye habaye ibi nibi bacamba ati yo urasaza urapfuye wose gutwara indinda iya kabiri mpe ngo tukwereke iyo tuje tujya aho mwijabe hajya ku isoko mwijabe urabona ko hari abantu badandaza ibintu by'imiti y'ikirundi barambara ati tora ibi nibi tugende utukureyo ni ukuri hari igihe atahindishwa bufise kubera abagenzi nibi na kondisiyo burimo
nje ndabizenza ko atamukobwa n'umwe bishikira ngo rehe kuvyimvira nabajye bati
ego abakobwa benshi kumbure hari ona bitwa abakobwa bamaze kuba abavyeyi babana 10
mamanya kwigendera
ni ukuri ibyo kenshi nico kintu kiza imbere atari imana igufashije kandi na cyane cyane ugiye guhanuza umugenzi ho araguhahamura nta n'indemeshanyo ishaka kuguha avuge ngo bizo ntaco bizo tuzura bingene bigenda oya ari bangura gowe ngo nyaruka cyane ndandiruka turajana dushitse muhira barakora umuti wa mbere ndawunywa mva nta kihindutse ntangwa kumva ijwi rimba ati oya nkubocupfa buri umuntu wese agendana amajwi abiri hari ijwi rikosha niri guhanura avuga ati nkubu nopfa nkubu byo cyabigenda gute nkubu kundi namuvyanye ah je ndabireza mutsi mukamba ati byihorere uzumvyara nkukundi yavutse mugani bwo ukuntu umuntu umwe twashatse gupfana ah ndavuga ati ah reka je ndabireke cha mfata byandi byose nja kubita muri wese ku mugoroba umva na unwa sasita mu gitondo no ku mugoroba bacabaza ku mugoroba wanyoye toya narakimwe umva nanakimwe narakimwe je umva nanakimwe ngo reka tuguhunze ngo vyanze tuja tuja handi toya ni mureke biraza huza ngo yaye inwa no yaye je numva utuntu duto duto twambari murindire turaze ko nzi ko nabitaye munyuma ndababwiza ukuri bukeye ntijerega nabitaye ngo arabitaye nguzoce wimenya ntuzo naduhamagare ngutakufa ununo bamenye nyene ko ngiskari nguzimenya jarumva nyene ko namazi kumva imburi imana ihabwe icubahiro yaramburiye kumburi nayo guca nayo gupfa nkajana nawe canke urumva ko nani mfise ntanzu mfise umutima ukunda abana nuko yari ama condition mabi gusa sino nta mwana wanje nari gukora hanyuma cha ndavyihorera ndirakura ndayivyara nkuzinda ariko ntivyari byoroshe uvyumve ndashimana ko yamfashije kubibwiza kuri umwana kandi nkamusaba nimbabazi gusa sinzi ko yambabare nuko atambabariye ariko je gikuru nuko namubwije kuri nkabisaba nimbabazi ntacho gituma nshaka no kubivuga nemye atakibazo mfise kuko iyo umuntu yababariwe aba mu buzima bwo kwidegembya ndazi ko imana nayo savye imbabazi yaramariye n'umwana namusavye imbabazi ndayimubwiza kuri imana yaragukunze kurusha abandi bantu bose kurusha na mama wawe ni uko najewe kubera condition nayo mfiriye ko no gukura yari ko imana ishimwe ko yakubesheje ni kandi ndagukunda ivyo rero urumva ni amahimbabazi ni amina tazimpaye nazo n'uburenganzira bwiwe ariko je narazimusavye hanyuma rero ivyo birabaho nawe nyene papa we ntwashobye kubandanyana ntivyakunze hanyuma ndamurera namureze ndumwe wewe ndamu ebana umva ko nari maze gutangura gukomera n'imyaka iriyongera ndamurera bidasanzwe mu buzima bigoranye bikomeye ariko tubana nawe urumva sinaye gusubira kwemera kubeshwa nkugambere ko narabonye igikomere vyanteye hanyuma umwana turabana ndagerageza ndagerageza nyine gukomera mu buzima ndibuka ko naciye numva ijwi ringaniriza rikanyegera nkibuka ko mama wanje yigeze kuba umudandaza w'ibitumbura ndubaha ibitumbura cyane byamfashije nawe nzaba perezida ngira nzaguma ndabije kubera ndibuka ico byamariye hanyuma nca numva ijwi rimbare ati genda uganiriza abantu ku mabotike ubasabe clientele ha mutangure ugendura furisi bitumbura kwe ryo jya ramfashije naciye ngenda ndondera na twa munyaka biga ndondera amabotike yose ari kwibara bajyacu no kwiyandi mabaraba ndagenda ndayigarurira nkakora ibitumbura nkakajya gafuko nagakora igice 12 kilo et demi ku munsi nca mbona gusubira rero kwiga ndirihira ndi mama ndi papa ndi bera muyomba ndi bera data wacu ndi bera byose
rero bera mama n'umwana
naba mama wanje nkabana mama w'umwana wanje byose tubabaho tubaho mu bwo buryo bikomeye ariko turabaho turabandanya kubaho ndavuga kuri nize kubwa ibyo bitumbura nashobora gutahamvuye kwishumva imbavuzi ko ziragira gucya gacamba ngo zanibindi ngo byatumbura byaheze biraryoshe nkabanza guboha ikintu nka yesume canke igitambara mu mbavu kwa zaratonekara kugira ngo nshobore gukanda ifarini ariko nibuka ko ari amafaranga nkabwira imana nti mana izimbavu ntizimeneke uzimfatire naca mboha naca nkomera nkumva ndafise nkomezi kubera iki nibwo buzima mfise nibyo biko birantunga nkaca ndabikora gushika hamwe ndabandanya amashuri ndagera gushira muri paramedicale ndagera kuja mu mastage ari ivyo nyene bintunze gushika ndaheza ishuri ndabona akazi urumva mu nyuma rero yabo twavyaranye nshitse ku kazi naragize nararonse umugabo nawe nyene yarafise undi mugore wa mbere baraganye hamabira bananira nabo baravana bamaze kuvana twari hafi na hafi twarakorana yari umugenzi w'uwo mugabo umwana wa kabiri yari yarabonye ukuntu byagenze hanyuma aranyegera arambara ati je narinje ngo tuganire ku by'ubuzima ati none ko wewe nzi ibibazo wagize buzima n'ivyanje ukabubize nta kuntu twobisukiranya tukibanira tugahozanya amarira sindakubesha kibimbarira nagize amakenga hamwe narumva nti nibyo mugabo nkandagira amakenga kandi ambwira nti oya none gashaka ko nzi ku mugore wawe wa mbere ndakivuga uko nyene ugura mbere yari umusazi ti nukura totumara ti none umugore wawe ntuzomugaruka arambira ati je nukuri byanje warabibonye nukuri biragoye ariko mu nyuma yarafise abana bato umugore yaramutanye abana bato 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 cyane bataratangura n'amashuri hanyuma rero acaravuga ngo sawa nigenda wumvira nje niyumvira ntusenge senge nukuri bya jensi nakoresha nje narasenze narasenze hanyuma nawe aravuga ngo yasenze aravuga ati je numvise imana inyemerera ko twokwibanira amajini ko ndasenga nabwiye imana ijambo rimwe je ntigeze ambara ngo ndagukunda pana imwe byo vyaga ngo sheri ndagukunda yanyeneka gusa yaranyegera gusa tukaganira je ndavuga nti imana nibujya mugabo twobana narazovuga ndagukunda mu kanwa kiwe nico kimenyetso ndagusavye ni yakivuga nzamenya ko ari wewe wa murungitse sindakubesha yarakivuze iyo jambo nibuka ko narivuze ndi mucumba mbere y'igitanda mfukamye nibuka uko ntarivuze rintera ubwoba ntavuga ati ibyo byose ni manager urande kwendaga ibisigaye n'ibyawo ico gihe wewe bari bavanye n'umugore wiwe hari ma 23 octobre 2010 cece tuja kubana 23 juillet 2011 basho kuba bari manza mezi 10 bavanye hanyuma kandi kuvana kwanje kwawe kwiwe nawe je nta ruharana ndayifisemo ko sinari muri ivyo kubera ko nari umuislamu kazi ico gihe na je nakuze ndu umuislamu kazi umwidini ryacu bemera abagabo bafito abagore bane ku mugabo umwe uravyumva anje ndavuga nti kom rero wa mbere ati haruhara mfise mu kumwirukana ntazi n'icyamutwaye nje ndicomokeye eh kandi je ndumva nzobishobora kuko navuga nti jewe ibyo bapfuye n'umugore nje simboregwa sinyerera je nzobishobora ndiyemera hama ngezeyo turacha turavugana chatumbwiye ati okay je turivugani nta cyabona dufise cyabona n'Imana yo mwijuru ngo yego twabivuga byose tubishira mu kwizera kabisa je numvume ngo inzira turimo niyo hama tumaze hafi ukwezi tubana ndamanuka ibujumbura nje kugwazanya kuri cyinjira ibitaro mu Pensege cyo barabimbara nje ndamanuka ibujumbura ndaza kumugwaza umunsi umwe ndibuka nari muri Pensege abaza gusengera aba bantu basengera mu bitaro numva baranezereye numva bavuze ijambo ryiza ryoshe numva umenga ni bimpaye amahoro ntari mfise ndavuga ibi bintu je sinzi gituma entre tatatu ari mira amazani dufunze mugabo iyo ramazani yarambereye intambamye narafunze biranga nafunga nkasonza gusumba inzara zose nigeze kuba umva inzara z'impande zine zigatuma nako zikanja nkinyegeza ubwo mbere nje nakundi idini cyane narafunga neza rwose nkateka akijuge narafunze biranga tukaza turaja kunywa amata kuri zirya kiyosike zo kwibarabara kuri tukihanagura hajya kuri penserije jewe na mwene wacu cyasanga mwene wacu yakijwe mbere arabihisha umutoya wanje ntigeza nabimbara na jewe nagiye kumenya munyuma tuko turabivugana hama jewe nanje umunsi hari mercredi ndavyibuka tuvuye muri penserije hari haje bibi hari umwana umukuzi nayo yaje kumusuhuza yari umukobwa nawe yavuye mu idini rya Islam arakizwa
ese ngo famiye yanyu mwese mwakuze ari amizino
yego après urupfu rwa mama niho vyaciye biba cyane sino papa wanje ntigeze mu mizima babana na mama umwe ari umuzima n'undi ari umuanglikani yego papa na umwange aho bako bari bana kandi babanye neza bo batana na mabifa hari nuko ngira batarambaye bace bapfa kare bace batandukana kare hanyuma rero jewe ndamuherekeza umugabo avuga ati tutahe ko ntitwararaye twitwaririgwaye mama wacu akaba ari wa muraza nje numva ndamubwira ntibazire nk'ikintu numvise ijwi rimbere yako mperuka ibujumbura kiya numva ashaka gusirikira ntiduce ngaha twaba mu myaka biga twari guca kujya kabiri mu bwiza tukadugira direct mu myaka biga ariko numva umenga sinoca ngaha anye ningo tuze gucariya kujya mutoyi tudugire hajya Albatros tuduge dushike dutebye twe twatera inkuru kumbe ntibutabazi bwanje bwari bwugariye uwo munsi jewe ndataha leze nyene mva nitwikiriye neza ni bihajatinye ya iramazani rakomeye mugabo mama wacu akaza aradukema tubwiye ati mwe mwafunze ati twafunze tukaca ducira ngo ya murabo mvye imindwa ati niko tumeze hanyuma dushitse tuko turaza dushitse hajya kuri Albatros tugiye dukate rero ngo tudugenya kabiga numva ijwi rivuye mu rusengero site mercredi mi vivante bari bateye abari fise louange na adoration mercredi umenga ku mugoroba mu 17 18 gutyo yari pasteur edino kivuye ariko aravuga ubutumwa numva haje ijwi rivuye mu sengi ivuga ngo waho nyine ugeze none utabazi bwabwira ubucitsi cyambazo turi kumwe ntiwabyumvise ngo ya ijwi nyine rikomenye numva rimvugiye mutima ndavuga ati ya ntiwabyumvise ngo kandi uri kuranyobera kuva kare bijye ngo twaganira ibintu je nta ntego ndagutahura ntinaje byananiye kwitahura nina je byangoye gutahura amatugeze hajya rero acaragira dukasi nabwiye ati kutahyumvise rero ngira nje nibeshe ugitwigiye dugeze hajya dutumberanye n'umujyango numva amaguru hameze nkaho aboshe numva vyanse ko kubandanya biranka numva ijuri imbanda ati oyayi bandanya ahubwo injya musenge nti yewe gaye n'Imana ya ntangura gukemera ni yauzu billahi na shaitani ajiba uzu billahi ne ariko ntijyafata numva ryajwiriragarutse aho nyine ugeze hagara mu bwo bugaragwa nyine ko hari hamana igiri gusanga itabara bugaragwa ni giki cyandinje ndamubwiye wa mukobwa ntahiga biranze nti gutambuka hani oya byanse numva amaguru aboshe ntabwo numvise ijwi imbere ngo tunje mu rusengero avuga ngo sango wewe ngo ji wanje nta kibazo ngo wewe nte ngo twinjire mu rusengero nte ni mugabo condition twicara hari inyuma atagira amatara nibatubone kubera ko yo kurwanja rimbye bakatubona baca bavuga ngo apfuye kubera je ntacapfa vraiment nimva ko je ninjye mu rusengero ni kandi Imana izomumbaza nkumva neza ko Imana izomushaka kumutwe ikavuga ati nyoko yapfuye kubera wewe nkumva nzobunyavyago kabisa ariko jyajwirira mbanda bugiye Imana je gutabara gusubiza amasi nyuma ntibibaho yego chandinjira ninje tucicara inyuma eba twari twicaye muri kwe inyuma nk'abarozi ibaza abandi bose bari imbere barako twe twicaye gusa tumeze uko nje mugabo nicaye nguma ndaba pasteur inge navuga umva ivyo avuga mugabo birabana n'ubuzima bwa ndiko ndabihuza n'ubuzima ndimo n'ubuzima bw'iwanje ndavuga none njya pasteur yanyeretswe tibimo by'abarokore rero je nanka nibi umwe by'abarokore bavuga ngo urumva neretswe ngo urumva ngo Imana imbwiye ngo nije ibyo ndavyankaza afite kandi mwe mwigira ibintu umukobwa niwe yagowe yitwa Safia ndazi benshi bo bajimse baramuzi yitwa Safia yaririmba mu life center ati je mu by'abarokore ibi nivyo nanka neretswe sinzi biki sinzi biki
narose
aha rero pasteur yanyeretswe ndivyo biramuraba sha muganda vyumviritse ahejeje cyavuga ngo nibande bashaka gukizwa ndabaza ntivyo navyo nibike ngo bushaka kuja hari imbere ngo bamwatuze ngo yakire Yesu Kristo umwami mukiza nti hari imbere ku matari nti sinakubwiye ko je ntabishaka ha ariko wari umunsi ubgeze nza numva rero pasteur yavuze ngo protocole ngo sindiko ndababona ngo muri hehe ngo ari abantu batinye ngo ari abantu batinye ngo nibadufatira amaboko ngo mwegeze imbere baze niye ntarega safi wa mpase yambonye kuko nari natinye umutima nyene ndavuga ati sinja eh mwe sinarindire ko banshikira ndavuga ati bambonye hava babwira ngo urya navuye aho sinamenye ikintu nirutse jeje nije nirukankanije gushika hari imbere ndafukama mpagaze numvise nogwa nca ndafukama mba ndakiriye mwami ingabire yobwi ngo ndashirayo Yesu Kristo muzima bwe wanje hari odiseti z'ukumunani 2011 ubwo rero ndabandanije agakiza ndashitse ndasubiye muhira kwa wa mugabo w'umusheri mushasha ndambwiye nake
twa wa mwana wa kabiri wari wamusize
twari turi kumwe
yaramwemeye
wewe umuga oya tu ajaho na jujya twarajana vraiment ewe ho mugabo twari twajanye muga ico gihe yo ndabeshe twabanye n'umugabo umwana yiga mu Bugande yari muri interna nagiye kumukura yo mu nyuma ico gihe yari ku ishuri urumva rero ndagaruka ndamubwira nti nakijijwe nisheri byagenze neza ari arambare ngo urumva nasanze wewe ari umukizwa asenga mu mufeka nanje ndamubwira nti nakare papa wanje na mama wanje barabanye badasanga idini natwe rero nuko tugiye kubana lezi nyine nta kibazo murundi yaranyemereye nti yari umuntu atagorana vraiment malgré yuko ibintu bitaba byemeye hariho ibiba bimeze neza ntitwokwa amaturi ko turavuga ibibi gusa kuko yari umugabo tuganira tugahuriza ku kintu tukagifundika arambarira ati je nta kibazo sinokugwanya ukuvyumva ndabwira nyemereje nta kibazo cya twibanira ukumva haze iminsi hafi kwezi Yesu yamfashe tutari na kumwe sinomubeshera ngo niwe yabikoze ibara umugambi w'Imana gusa ndamushimira cyane yambereye inkoni yo guhagurukira kuko ntivyari kwemera ngiye cyane ndabumva vivante niho nakiriyaga kiza iyo narindi ntiyaririyo cyane bandaniza ho umugabo yarasanzwe asenga cyatangura kubana mu masengo gutusengera hamwe sinatevye naci ntangura intambara z'ubuzima zikakaye rero zisumba izo nageze kubona zose nyuma niho nagiye gutahura ko byari ishuri kuko niba ari ikintu cyayi ndayitwaye igeze mezi atatu iragira irazana ibimenyetso byo kwigira koroke hanyuma abantu barambatse yamara genda wivuza hanahana nashuye genda kwivuza ahatandukanye nagiye ahantu bita mu isonga ibitaniya igitega ndagenda hari ababikira bambaratsi ebana ni bakatamuti kabisa nabavuzi kabisa ndajayo baratumbira ati ufuti ati uzogaruka ntitubibonye neza inyuma y'ukwezi zo cugaruka ndagenda aho nanagiye kwigira kabiri kwa kwezi buca guhuzura musubireyo icikoroka amasaha 9 z'ijoro bugira buce icirakoroka ndavuga ati karabaye je byanje biraparanganye abana b'abantu rero abiyisi burya bagufasha gupfa n'ico gihe narabuze unyegera ahubwo bambaye ati aha twarakubwiye ati ndonje n'umugore wazanye umva batangura kuremera umugabo ati mbe urya n'umugore ati burya ngira nta n'igitere kagira abandi ati burya urya yarakecu yaraciye ati burya urya si umugore burya hajya ni myaku nawe waze gutera umwa ibintu byinshi cyane mugakaza akavyido bavuga ngo abantu burya baragoye ambwiye ati nta kundi abagabo baba ari ukuntu bakwereka ko bihanganye muri kumwe ariko mu mutima byabarengeye kwihangana kwabo kubaguke kenshi nca ndambwira nti nta kundi ndabigire gute je navuga nti basikize bacyo sinzo kwihangana kuko nta ari ibintu bibaho inchangeable mu zima kubera ko ivyo nari naraciyemo narabona ko takina kimwe nshoboye kwitabaramo harageze igihe ndavuga nti je ubuzima bwanje atari Imana igira butabara nta kindi je ntavyo mbona kuko nararaba inzira nararaba kibitera nka kibura nkaraba inzira zo kubivamo nka zibura nkaca niberaho ndi kuramubwenge ndavuga ati ntakundi nakundi ubwo naremewe kubuko nyene nuko hanyuma rero mugabo ndashima Imana uko vyinzo ntambara zagenda niko yagenda inyegera indenganiriza ndaya gatatu rero niho ndayitwaye ntiyavayo ngira Imana baramvura baragerageza ibyo bashoboye abaganga hanyuma bampa kwicara hasi uruhande rumwe nta buje ntakora nta kina kimwe nkora harageze igihe banambara nko kuva mu cumba ko kizira nje no muri saro ata ntambuko nime nshobora kugira baca baracurika ari ukuntu abaganga bashobora gucurika igitanda ayo mezi ya mbere yose akarengana mezi ya kabiri ukacuguma wicaye gushika uzovyara yaraharuhiye navyo ni urugamba rutoroshe ariko nagenda kubwiye ko itakorotse hageze amezi ane atanu atandatu indwi umunani ndavuga ati oke bose batangwa gutangara ati erega yanda yakuze atega wa muntu mwavuga ko atagira igitereko mu ndume nga hari y'umwana umva barabona ko inda irimwo none ihagaze mu mind test muri estomac ko bavuga ko atayiterise mfise mapumo abisi turagoye ariko bisaba kwihangana mu buzima iyo wihanganye urashika kucimana yaguteguriye naho kiba kiri kure hanyuma amezi atandatu indi umunani cyenda munani nditegura ndagenda kugura impuzu ndamesa ndagorora byose ariko hajye umuntu yicaye arindiriye kubise mfata akajya kwibaruka ntangura kuza ndumva nyene abantu bambwiye ati watevye nyari kubyare mbega kutabyara ndabwiye ati nzobyara lendi nzoza muri so weekend nta kibazo nanjye namaze kwizera ko nzobyara ariko entreta numva ko mudahata ameze neza umwana sinamwumva hanyuma rero igeze mezi nako ndavuga ko igeze mezi umunani nditegura byose ndaheza mu entreta abantu bakaza arambarira ngo jo ugerageze kuzuririnda mu buzima ngo abantu si beza kaje nkumva n'ibisanzwe avayo uko nja kwa muganga avayo uko ivyo byose ndabibona hari hariho ukuntu ndyamye mbona imbebe zirimba mu cumba impande yanje ikazana ibivu bikanye ikabirunda nk'iyimva nkabwira umana ntibikura akabikura pre nka 5 minutes bigaca isubira kandi pana yumva twa mu nzima tafarahiye ivuri bajyumye iri kirimba rero gaza na ivuri rikanye rikanye umenga riri mu amazi hanyuma Jesse navyitaho cyane muganda abwira umugati ibintu Jesse numva ivyo ari byo ubona nakimwe ngo ikaturindire mugabo ndazi umutima nawe yahagira ubwo avuga ati none hanyuma rero jewe ndavyikuramo ndavuga nti byaba bise nta mugambo kubura umwana mfise ngira imbyara umwana nkurikiza umwana wa Kenza nari nshaka mu bebe bishoboka izindi zari zaragiye abantu navuga ati Imana yakojeje isoni abavuza amajambo ariko ndibuka ko nigeze kubona ikintu mu nzozi kijanye n'inda ikuze ndi ku uyo mugabo nyene ndabona mfise inda uyo mugabo turi kumwe muri salo tuko turatera inkuru mu nzozi aho mbona haje wa mugore we wa mbere ari kumwe na nyina wiwe na mwene wabo n'undi mugabo mu nzozi mbona barinjiye badasitodoye twari turi muri salo kubera inda ari maze gukura ku buryo ntashaka kutena kwicara umugongo wararemerewe nicara ariko umugabo nshize amavi mu mugongo canke ariko nishimikije amaboko gucya anye ku ntebe icyo gihe nabona twitwa twatera inkuru muri salo n'umugabo yanshize amavi gucya anye tunenga twari mu nkuru ziryoshe zitwenze tubona barinjiye hanyuma umugabo aca arikanga carampenura kubera nyine urumva nyokobukwe naho mama aravanye n'umugore nyokobukwe agumanye na ari nyokobukwe aca aravuga ngo ndabafashe iki aca aricara neza agoroye amaguru ngo ndabafashe iki aca ninabukwa aho ni mu nzozi ninabukwa ngo aca avuga ngo nguje ngo narinzanye ngo umugore wawe tatumuherekeje ngo azasubira garuke mu bake umurera abana ngo yaritahuye ko yakoze amakosa ngo none araje gusaba imbabazi murera abana hanyuma wa mugore ngo nyina aca avuga ngo mbere naze afuka mbere yawe ngo usaba imbabazi ariko umugore yaje yambaye ikanzu yera nk'irya mariage aca arafuka mbere yiwe aramusaba imbabazi ngo ngira ikigo ngo sinzosubira ngo naritahuye ko nagize amakosa ngo ndagarutse twubake hanyuma umugabo aca arahaguruka aramuhagurutse umugore aca bagwana mu nda aca arahindukira aho ndarambarira ngo Johnsa ngo wihangane sinamubwira nti nihangane koko n'uyu muzigo mfise nzuwutwara he ndamubwira nyine aca avuga ngo none gashaka ko atari jewe ngo wihangane nca ndava mu izo ndoto numva ngize ubwoba gato ndavuga ati ibintu ndose ni kubera iki ariko urumva ko byari ibintu bikurikirana biboneka neza bigenda ku rutonde rwiza ariko nkabona yanda irakuze mbwa sinigeze Imana yamishije yuko azopfa muginda yoyo nayibonye ntarabana n'uwo mugabo ntitwaye bwana bana munyuma urumva twahavuye tubana niyo nda ndayitwara ingana nk'uko nyene ni kanzu nari nambaye ico gihe mu nzozi none umunsi ndayibitse ndayifise byaranse yuko ndanayita niyo nababaye cyane nkumva ndihevye nsa nkaho no kwiheba mutima ngiye nkaye kubita amaso ndasubira nkarema nkibuka ibyo nabonye ico gihe nongera ndabibonesha amaso mvuga ati Imana iteye ubwoba umva nari ndose mburi yuko umugabo azompemukira azompinduka ariko sinabiha agaciro kuko nyine nategezwa kuzoca mu iryo shuri nkagiga nkariheza hanyuma rero ico gihe ndiko nditeguramo iyo miteguro yo kuvyara wa mugore wa mbere yaragarutse aza atadodoye nje nari naraye mvuye kugura impuzu ndushe niriwe ndyamye numva abana ko akwita umujyango mu cumba mama nisani biki ngo wa mama nibara kimibwa kwa bo mukuru yarabizi ko ari mama wiwe mugabo akabazi ko yabataye ico nico yarazi mu mutima ego muto yawe yarazi ko ari mpitanje ya nyene ko yamutaye ataramenya ubwenge yazi ko mama we ari je batawe undi yoza muvangira hanyuma ndavuga ati wa mama yego wa mama bacha muvuga mu izina jica ndagira makenga ndasohoka nsanga ahagaze imbere y'umuryango yifashe uko ndamubwira nti na maki ngo nje kuraba abana siye none ko tutadoduye ngo cyangwa tumenyeshe tubimenye ngo ntibyari bikenewe aho yahengereye umugabo yamaze kuja ku kazi asigaje we jenyine urumva ntawuzi ingene yaje tuziko yaje muyaga nduzi ukuntu yaje vraiment nuwo ndababeshe je nanje nasigaye ndamwiyumvira bavuga ati none yaje gute ariko sinibuka za nzozi nigera kubona mu mwanya cyada telefone umugabo ndamubwira nti mitswe nuko 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 aca mvuga ngo ubi hafi y'abana banje nta kibazo nti ndatoni ntebe nsi nuko nsi ndababisha sinamuhaye karibu mu nzu namuhaye karibu hanze nkuko twicariye atura intebe n'abana ndabwira mwegere bakamwegera batinya mukuru wewe nti muto wewe nti yanavyumva byo kumwegera avuga ati uyu ni wahe hanyuma akatangwa kugira ngo jengo ndi mama yakora kujya muto yango ya mama wanje ngujya mbere yaho mugara arabasanga ku ishuri akambwira ngo jindi mama ngo mama wanje yagiye kukazi ngo nze kwereka ahantu yagiye kukazi ari eme ari alize twenga yango mama wanje yagiye kukazi umva niho byumva akambwira ngo mama ngacha ndambwira ntu ya ye ntuyo ni mama wawe ngo ya mama ngo mama wanje ni wewe ndavyumva mama vema nje ntiyari kunshavurira ko je ntaruhara naye ndabifisemo gusa nabaye hafi y'abana ndababera mama bambera abana n'ukuri mu nzi wacu hari umunezero udasanzwe hari amahoro usibye hagati ya jewe n'umugabo ko je nari kwishura urumva byategezwa kumera gutyo nyene hanyuma rero amazi kugenda abantu baranterefonye cyane barambara ati bujya burakomeye neza mu mutwe mbega iyo ubona ko ufise umutima wawe wawushize nyamba warawushize mu rusengero ukawuterekayo si bose umenye yuko hari abantu bashobora kukugirira nabi umenye ko hari abantu bashobora kukugirira nabi bakakumerera nabi nje sinabiha agaciro n'ukuri haze nk'imisi mikeya ntumva ibyo bintu rero c'était vendredi numva ikintu kigoroye mu nda kumva umwana arapfuye apfirayo afiriyeyo nirwa ngaho samedi dimanche ntefona docteur ndambwira nti hariho ibibazo ndamerewe nabi ambatsi yo we nturabyara ko atevye kubyara ati ejo mu gatondo zindukuza ngiye acarambara ati yo by'ukuri umwana we kumumva ajya ncarambara nti yapfuye ngo basupire vraiment sino kubesha yapfuye rero ngegeje kwihuta rero abarapfuye umwana sinamuronka aba arambara ati kimbabaje nuko uyu mwana ataza kuvayo neza turiska kukopera muga ntabishake aravuga ati reka tugerageze ibishoboka baragerageza bana ko bidakunda biba ngombwa ko mbagwa maze kubagwa rero muko kubagwa bakwiye uyu mwana cyangira icyo bita arrêt respiratoire babona nyine ko impemu zirakatitse bijya kupa baragerageza kuri anima biranka baragerageza kunyongereza umwuka mu mwanya biranka ababimbareje bambare yuko bace bahamagara umugabo bavuga ati nazi kuraba ikiziga cy'umugore wewe hamatu sinakundi twakira ibibaye sinzi tubone kimyishe c'était 2013 le 25 mars nitubone kimyishe atariko ukuri guhari nuko tubona ko atabuzima gifise yapfuye mugabo aramuhamagara basanga atahanya abana bwari bwije naye maze y'amasaha menshi atahanya abana acaragaruka yafise moto y'akazi caza ariruka ageze ku muryango mugabo imana yarafashije mu nyuma bahebuye aho bokwimvire gufuka ngo abantu bari muri morgue bavuga ati benshi bakamuvuga ati sini dutahura yishwe niki ariko kuri guhari guhari kuri buzima bw'iwanje hari hariho umuka ushaka gutwara umwana na nyina umva hariho ibyari byakozwe umuntu atabimenya ari ibintu bizikogwa mu myuka itandukanye nje nategezwa kujana n'umwana ariko nshima imana imana ishobora kurungikira aba ambassadeur baba hafi yawe ndibuka ko mwene wacu yaramaze kuhashika yaraparvenye gushika ntaraja muri bloke n'umukuzine wanje mwene wacu ambonye ngo bantuye muri bloke ngo acimva ubwoba bumuhereye mu birenge buraduka mu busanzwe n'umuntu atagira ubwoba n'umuntu mu buzima bwiwe agira ubwoba byakomeye cyane mugayo yumvagize ubwoba abona nkaho ntavayo aca telefone abo basenga nababwiye ati ndabasavye mungire kwiza muri mufukame mutakambira imana kubwa mukuru wanje ati ubwoba ngize sinibaza ko avayo ari muzima baramubwiye ati turagiye gusenga turagiye gufukama ibikorwa byose tubishe amaboko y'imana tuza kuva yari budukuye utubwiye ngo byagenze neza ni ukuvuga yuko kuri jewe uyo mwuka wahuye n'imbaraga z'imana z'uko abantu bari kubaratakamba ni byiza rero iyo umuntu ba kenshi warumva abantu bavuga ngo muransengera muransengera ni byiza iyo umuntu bakubwiye ati musengere musengere by'ukuri haba hari impamvu jere natabawe n'ijuru natabawe n'abakozi b'Imana Imana yashize imbere y'abantu kugira ngo bashobore gutabariza ijuru ubuzima bw'umuntu rero nico cankuye ngaho Imana isubiza ubuzima subira guhema ndabaho barabakora ibikorwa byari bisigaye byose barabirangiza ndavayo kandi je navuye numva ntavuga ariko nabumva byo bavuga byose batangaye ndabibasubiriyemo kuko kenshi bari baziko ndasinziri ariko narabyumva rero imyo minsi rero mba ndasubiye kuba muzima mvuye mu bitaro niyumvira cyane ku mana niyumvira ku rukundo rw'Imana itabara umuntu idashingiye ku kintu na kimwe uko nari umunyavyaha mu ijambo rimwe nari umunyavyaha yemejwe Bibiliya ntiyemera abagore babiri je nari umugore wa kabiri kandi urumva nari ku mugabo nitwa umusambanyi
kuko sinari mwe mwanditswe
nitwa twanditswe urumva ko nta mpamvu nimwe gutabagwa nari mfisi ariko Imana nyine imbabazi yarantabaye irabikora irabikudukorera kugira ngo tuvyumvire ko nyuma mvuyeyo ndiyumvira cyane ndiyumvira ku mana cyane bituma nsaba Imana imbabazi bituma mpamagara n'umugabo ndamubwira nti ntahuye urukundo rw'Imana ntahuye ku Imana ikundana atacifatiye ko ntahuye ku Imana ari akomeye cyane rero nagenda gusabe twivanire je mbandanye ubuzima bw'agakiza naho bandanye ubundi buzima kandi nasitenda muhanuye ntibyiza uraba mukunga n'umugore wa mbere mugasubirana urukundo mukabandanya ubuzima tuba turatandukanye demikato zimba ndabatijwe mba ndabandanije ubuzima bwa Kristo ubu rero za ntambara naho zampondaguye zampondagura hari aho mpagaze mfise kiremesha mfise umuntu ambwira ati yana naho uzoca mu muriro umuriro ntuzokubabura naho uzoca mu nzuzi inzuzi ntizokurengera nkaryama nkumva ijwi rimbwiye ngo amarusha w'umugorotsi ni menshi ariko uhoraho yamukiza yose avuga ati birakomeye bya bindi nuko rero gushika ubu biba bikomeye biba bidasanzwe ariko ndakomeye ndaremye nzi neza kwejo ari heza uko bizomera nta mvura idahita nayo yogwamo amabuye n'ibiti n'ibiki byose nta mvura idahita rero nuko gushika 2019 nagwara gatatu mu kwezi nama mu bitaro nama hanaha ingwara imwe ihavuye hazi yindi gushika hamwe ndafukama ndasaba Imana rero ndashima Imana ko ngirageje kwibuka neza igihe neza ndumva ko kuva mwaka wa 2019 tangura 2020 nta munsi ndaja kwivuza nta n'umunsi ndaryama ngo ndarembye pe ibyo ndabishimira Imana nize ko n'iyindi myaka izobigenza gutyo nabwiye Imana nturabyibuka naragwaye cyane naramugaye naragize ibiki rero Imana ndagusabye unyihere bonisi yo kwikomerera nje nta kinini nshaka narabihaze ndabiturumube nta rushinge nshaka rero niba ishoboye kunzigama kuva 2019 neza nibuka neza gushika uyu mwanya twe turavugana nje nawe ntaratonda kwa muganga ngo ndagwaye n'ubuze ari ubuntu bwa gripe passagère nyene gutonekara ku ruhabi bisanzwe ndabishima Imana ikindi shima Imana mfise amahoro mu mutima yuzuye adashingiye ku mahera adashingiye ku bantu umva amahero yaravye ntayahari abantu nabahari ariko amahoro arahari ava ku mana yonye uba hamvuga uti kuba ndi kumwe na Kristo birankwiye byonye nivyo nzi neza ko ashoboye byose nzi neza ko abona byose azi byose kandi ari hajuru ya byose abera hose cyarimwe ari byose muri byose ico nico kintu kimbeshe je wunye niba n'ugutwe ngabona nico naye ibindi byose ntabihari
no ndiko bizoza ukebu
cyane gose
okeza gose mbaze kwaza kamwe hama twenge tumene nk'abarangiza ikiganiro ndashaka kumenya dutangura bavuze ko umwana wa mbere wa mutwe papa akubwira ko mu buranyuze ngo gose ese umwana umwe se guhura cyane
ubunye turahura turabona n'ubuno mushaka no mubona kandi ndatrete unyarubatse yagize mariage mu mwaka uheze mu kwicenda
mukobwa
n'umukobwa yarubatse ubu ndi mama kaba umwana n'ibindi byose turabirindiranye sorry turabirindiranye hamwe kandi turize ko bizogenda neza gusumba nuko bimeze ku bwa Kristo
okay ndashaka kumenya ukora kuva utangiye témoignage hari mu feedback menshi yahabaye bakurondera ugira ibi n'ibi n'ibi ibiki ku bwawe bimeze gute
kuva ntangura gutanga temonyaje ubuzima bwanje nkuko cyane nuko ntabivuze ko hageze igihe Imana izi irambwira uko nakubwiye ko twaciye ku mayange abashatse kuyumviza cyane bo yirondera ku YouTube hariho umunsi nari nifise ikibazo nyuma yo kwibaruka namaze umwaka ntapisa ntaja kuri petit besoin ndamaka
hose
afu mwaka namaze ego mwaka waraheze merewe nabi cyane tutatahura ibyo arivyo no kwa muganga bakabibura agihe kimwe mpura n'umuntu twunye tuba twarabanye ahantu nka kugirira ikintu wikakura ku mutsima nje mugabo sindanavyibuke hanyuma arambwira ati je ubiteye après 430 tabonana narampamagara ndambwira nti byanje byaragoranye byarancanze byagenze kunuko arambwira ati je n'ukuri ndumva izo ntambara zitasanzwe nzo gusengera Imana tuhishurira ibyo arivyo byukuri ndamushima yaransengeye kandi Imana yarahishuye ikibazo nari mfise burya rero byose byavyugurukiye amasengesho byagaragaye ko bari barandoze ngo sinzo ofe nsubiye kubyara na rimwe uko kuziba mva ko ari ibintu bari barafunditse ntabizi ngiye amasengesho rero baransengera birabomoka hanyuma Imana ica mu kozi Imana yavuga ngo ibi bintu Imana igukoreye iravuze kuzo byamamaza no mu makungu hose nyumvira ayo makungu ngenzo ya jamwo iyo biherera ngo kwisi yose tefa e voilà ni ibinyene Imana bayetsagira abantu bakiri ama TV online kuvuga bishika kuri kuko je maze gutanga témoignage narahamagawe n'abantu batandukanye bo mihinga itandukanye baba dufashanya bansaba ati none wewe byagenze gute kugira ngo wiyakire nkababwira ati je narinzi ko nzofa ntababariye bakambwiye nkabiganira nkabwiye ati kubabarira bizana mu maro kwanze umutima wawe imbere yuko wababari hanyuma rero nagenda ronka abantu benshi cyane cyane urwaruka ruza tukayaga byanse ko biyakira byaranse ko bitahura byaranse ko bana n'imiryango byaranse ko bana n'ababyeyi nubu unye mu mwanya ndaza kwakira hari umukobwa agiye kuza ndamwakira abashaka ko twirigwana kambaza ibyo ashaka byose ibyo ashoboye ndabimwishura ibyo ntashoboye nkabiraza nanje nkaza kuganira n'abansumba n'abankurira abo nizeye bashobora kubimfasha nanje nkahungira nkasubira nkamuha inyishu ariko kenshi nta kintu na kimwe kirananira mu byo aba yanzaniye byose tuvaho twumvikanye ndamubwira uko akwiye kubigenza hari abo duhura barihebye bakavuga ati tugiye gukora ibisa n'ibyo batwiyumvira ko n'ibihwanye n'ibyo batubonamo mugabe ikaruhukira kubibabera bibi kenshi ndishima Imana ko hari abo twavuganye ava yuko babikora rero babaye benshi bambanye benshi kubajera birananira umwe canke kujera ama equipe umwanya nkawubura haba hari ubuzima bw'umuntu usanzwe haba ubuzima amasaha yo kwakira abo bantu hari habo byanse kunshikira bamagara bari gitega ingozi uburyo ni kibazo mva mu gihe umuntu adakora ngo abafise mwaezi yiwe ku mufuko haba hari habo ntegeza kurondera nk'abakozi b'Imana bamfasha kugira ngo twimbike cyane mu ijambo ry'Imana mu kuronka ubufasha bwo kuvura imitima y'abamwe bamwe rero bambanye ikirenga ku buryo numva je ku buryo bw'iwanje byarenze byananiye kuko ubu ndafise abantu nkurikirana abashika 10 ariko kubajera umwe canke nubaka iko baramamagara nke je naronse telefone z'abantu babiri mu ijoro umva ko babonye ubuhamya kuri YouTube tubaca bamamagara bakifuza ko duhura tukavugana hari abo tujya guhurira muri vile hari igihe mpamagarwa mu rubirizi hari igihe mpamagarwa Kanyosha Kibenga umva umwanya nkawubura rero nkumva umenga yaba ari bishoboka nari numva umenga niba hari abafise umutima nawe kumva bofasha iyo mitima ikomeretse ibabaye n'imitima myinshi hari abo koragira ku rugero rwo kwiyahura babuze ukuntu umva kwiyakira naje byansabye imyaka myinshi kwiyakira ni ikintu gikomeye cyane biragoye ukitahura kandi nanjye nagiye ndigira no kubanza cyane cyane ntahejeza namfashije nanjye kugira ngo mbondiwe uno munsi nshobora kubona ko naho no banabuze amavuta nshaka gukaraba nkisiga kambiri nkisigana mfukafuke bya bibazo hanyuma rero baraba benshi uburero basigaye bageza aho bavuga ngo nuko twitayeho sinzi je ntiwaje nushaka kunyakira sinzi jewe nkaburi umwanya nkaburi ngenda bijera rero aba bafise uwo mutima runtu uwo mutima w'imbabazi uwo mutima w'impuwe bumva yuko bafise uburyo imana yabahezagije ariko badafise umwanya nanje nkaba mfise umwanya ntafise uburyo nibazi dusukiranye inkomeza imbaraga dukorere dukora ico gikorwa dimo ari cyo umuntu yaronse mu mutima nagisangize nubundi kugira ngo nawe wundi yumve yuko akiri umuntu kwisi byo nashoboka kwa sohoka mu byo bibazo akagera kwiyakira no kwihangana karendira yizeye kuko nico gikuru nico je nabonye kizana amahoro ukumva yuko wowe uri wewe ivyo urimo udakwiye gushavurira abandi cyangwa ubite ku bande ahubwo ukwiye kwiyakira ukavuga ati nta kundi imana umpe kwihangana ndindire eh ugahangana navyo kandi ukabihangana navyo atabandi bantu winjijemo eh cyangwa atabandi bantu kurata ko amajambo cyangwa ibiki ukihangana abana bakagerageza gucira bugufa abavyeyi abavyeyi nabo kabera bakaba abavyeyi bakaba abana bakababera abana eh mu rukundo bakagerageza kuko ico nabonye ico gikomeye urukundo ruko rurahera mu bana n'abavyeyi biriko birahera ugasanga umwana sigahangana n'abavyeyi biwe akasigara avuga ngo ngwaho ni wazebana ngo ivyabo ngo vyararenganye urumva abavyeyi nabo gacye bagira ishavu ryinshi bigatuma haba guhangana kandi guhangana umwana ku muvyeyi ntivyari bikwiriye eh rero nivyo numva bishobotse noro nkubwo bufasha kuko bisaba ko ndonko ndabakoraniriza no kuvuga kuri hasare hanyuma tugari ha sonorisation hama tukafisha yuko dufise ibiyago canke ibiganiro mubwo buryo nyene nkubwo byose bitwara uburyo canke umuntu akaronka ukuntu ashobora gushikira abo bari mu ntara hagati kandi akaronka na prise en charge yabashobora kujana kugira ngo bafatanye bashire imbaraga hamwe bafatanye kugarura iyo mitima kuvura iyo mitima ibyo bikomere byo mu mitima ibikomere byo mu mitima birasibije isi kugwego kandi go hejura abantu batake barabyumva iyo utaronse umwanya wo guhura nabo bantu ngo ubumvirize wo kwibaza ngo isiratekanye
nubundi baza nyene ko ari inkuru
nukuri bibaza ko ari inkuru ariko nkatwe tumaze kuvyinjiramo je nkavyumvirize ntakubesha ndaronka ama apere mensh ariko bikanka ko ndabajera kubera iki nigeza gushikira umumwe kuwunze ariko nshoboye kuronka uburyo nkabashira ahantu hamwe niba twirigwamwe niba dufata amasaha tukagira amadeba tukaganira umumwe wese akavuga ati je nafashijwe niki nafashijwe niki byagenze nkuku reka tubikore gutya tuzoshika twihangane iki cihanganire bigenze gutya mu kwihangana uzoshika ko ari abace bavuga ati arene yose ni yare yare ngiya ntangure mbimboregwa imwe itaharugwa ngenda uko nshaka mafu byose ni yari ngo nta myaka ijana nzomara akaca bigwamo akaca rondera rero bwa bufasha yamaze gukomeka yamaze kononekara ariko haracariho ibyizigiro byo kubagarura hakiri kare kuko namaze kubibona hari hacariho ibyizigiro nk'uyu mwana mpava nakira ndaneze guyo mbonye ari happy mu mutima ubu aramaze kwiyakira avuga ati eh reka nanje mbandanye uko bizokwemera ego nuko rero uwumva ijwi ry'Imana ryo muganiriza uwumva nyene kabisa umutima w'impuhwe awufise eh akaza tugafashanya kumbure natwe kugira Imana itugurura imigisha y'ivyacu ishingiye ku byo twakoze erega birasaba ko umuntu akora kugira ngo Imana nayo imuharure ko ibyo bintu yakoze ibimuhembere bimu imuhezagiriremo nuko
akunze activity ndabazi nabana beza cyane gose kandi ndabitwomira muri benshi cyane kina karasaba jinyiraza kwa rito kumva yuko hari nka family kana nk'umubyeyi yasubije hamwe n'umwana wiwe na yakize mu mutima kubera ko hari ikintu wakoze wewe ndabizi neza ko bizo kuryohera kandi nawe uzoronka impembo n'ijuru tubeho twi twiyumvira ku bandi kandi ndabitemeze neza abandi nyibize ko twese tubaye ko twizera ko ejo bizogenda neza isi ni kwimeze
reka ndamushimire cyane gose then ndamubaze ahantu bo mutora kugira ngo nimba wifuza gufasha mufashe basha kuko muravyumva nawe urumva yavuze ko atakazagira nimba genda muri byo bintu ntazosha kugira n'ivyo biganire nabo abantu ashonje cyangwa kari kidakeneye then tuwe ngahare kubwiwe bo gutora gute abantu bashaka gufasha
nka telefone cyangwa address
ushaka kwangira nka telefone byo nibaza
okay Yeah, bushaka ko abo bafise umutima n'ukuri bumva nyene ko Imana basunikira ku ico gikogwa ko ni gikogwa cagutse cyane derikiragutse ku buryo budasanzwe urumva gukorera mu gisagara cha Bujumbura dufate nk'ubi ari bishobotse tukorera ku commune par commune tukafasha nyene sugaruka gusa umva ni Jean ama seminaire tukakora ama seminaire y'ugaruka aba mama aba papa ingo n'imiryango ko mumva ko twe twabaye muri byinshi mu ngo zitandukanye
zabiciye mu
byinshi nabiciye mu byose kukumbure n'Imana kandi n'ukuri Imana yambara ati nije nahitse ngo biciye mu kugira ngo wigishe benshi biciye mu buzima bw'iwawe nibaje nshoboye kumushoboka kubona ko ndoga nihanganye nkaba nshoboye kukomeza n'ivyibuhira nyene nti aleze nyene atacho nitayeho nuko mba nzi neza yuko uko biri kose hari imana ishoboye byose kandi iri hejuru ya byose kandi imana yaturemye ngo udufe nabi yaturemye ifite umugambi mwiza rero uwo shaka kugira icakoze guterera imfashanyo yego yo cyangwa duterana intege kugira ngo dushobore gushika mu ntara za ruguru zitandukanye ni henshi ntara ni nyinshi cyane kandi bikenerwa ko zose dushikana mu birenge tukagenda tukamara y'iminsi nk'indwi dukora ivyo bikogwa abana ko haba hakenewe uburyo prise en charge n'ibiki n'ibiki rero ushaka kugira icakoze ashaka kuntora kuri numero yanje ni 69 646 iyo nyine niyo inkoresha no kuri WhatsApp
abantu bari nk'ahanze y'igihugu bashaka kumuronda kuri WhatsApp mukavugana
abo bari mumva kabisa ico gihe nyine Imana yabacaneye umutima bavuga ati ko biri kose ndakeneye kugira ico nkoze mu ico gikogwa Imana izo bimuhera umugisha n'uko ni gikogwa cyagutse cyane yego
n'abasenga turabakeneye umusenge iki gikogwa kize kigende neza
cyane cyane n'abasenga bishimye amaboko y'Imana igikogwa kigende neza kirakenewe uko biri kose
kirekana ndagushimiye cyane gose
murakoze cyane deli
hanyuma nzomugarukana je sinzomureka nzomugumana namugarukanye nyuma twize kuzotubwira ibikoko kuno uko biragenda
ego nditeguye kubabwira uko bizoza biragenda ni gihe tuzaba twitanguye na cyane cyane abo murakeneye kuzwa ariho no gwaruka tuzaba turi kumwe bizoba bikeneye ko bashobora no kugwaruka canke ibiganiro bikabashikira hirya no hino n'abakuze ibintu nk'ibyo ego murakoze cyane
Kunza Isaac TV. Nanjye mwese kandi bakunda cyane. Bye bye.
Isaac TV. Oh.